Namadingo.
Dangerous collaboration.
Kamba malangizo, malangizo, malangizo. Kanene. Kamba malangizo, malangizo, malangizo. Kanene shua.
Zambia, Malawi.
I'm very Prince Roadside, aka Mpavo. Kufunika kuchenjera. Ah, kufunika kuchenjera
Uwazamba kukunyengelela sweetheart sweetheart paka window lepo Ukafaka chambe malatanishu kwa sila sanduka Azamba kukuletela vamuna mumezo Ungakambe chianu unamule meresa kudala Vanzanu buo chenjera Beta wa manga pa makolo yako Dava usi wakutolo mkaza kukane Uzamba kukala pa makolo Ukani kusakila life ina Mukazi suwa trasi tamanini yai Olu awame angune kwanji Manjo waone akupeta kumbuyo Elo ndalama sinari za pension Usatenga kutipina ngukutu umange nyumba Akusiriza uyu Kwa mausa zimbaye yai Velela chape mulendi chipuwa yu
Chenjera mkofunika Mkofunika kuchenjera Chenjera mkofunika Mkofunika kuchenjera Chimata, sunga mange nyumba kwa pongozi Waiwara banjari matanzanga Kufunika kuchenja